He ai ki te hunga tātā i te pūnaha ture o tēnei whenua, he moumou wā, he moumou pūtea te whakaaro o te minita I ngā take whare herehere, arā o Judith Collins, ki te whakatū taiwhanga herehere hō ki Waikeria. Hei tā te minita, mā te kāwanatanga te taiwhanga herehere e whakatū, engari mā tētahi umanga tūmataiti e whakahaere, pērā I te whare herehere o Moutini, nei rā a Eruera Rerekura.
E ia ia no te kāwanatanga ki te anga e ware ere ere au ki Waikeria, ko tae mano rimarau moenga te rai. I oi koenei te wakautu a te māngai mo te arapautama mō reipa.
Ka ki ake tēnei whare herehere hau, me pehe tātou, me hanga tētahi anō.
E tā ngā kai waka e kore take ki te anga tonu I ngā ware ere ere.
He maumau pūtea, he maumau taima a ngā whare herehere kei roto Aotearoa.
Research in the last 30 to 40 years has shown that the current prison process does not work, and to simply add more beds is simply to increase the population of mainly Māori who will be incarcerated.
E ai ki ngā tatauranga no te rapautama e tata ki te takaumano tāngata e mau ere tiana, engari e tata ki te rimamano uawa tāngata e Māori. Ko te wakapaya Jackson, e kaupapa tariu nā te kāwanatanga.
The privatising of prisons is linked, in my view, to the proposal to prevent Māori whānau looking after tamariki in need of care and protection.
Kei roto I ngā whare herehere e nai nei, horekau e āta mahi ana, e kore take ana te nuinga, horekau tātou e kite ana I te angitū o ngā mauhere.
Ei tā tēnei mātanga take mauere me titiro tātou ki te tauira pai a Norway.
Their imprisonment rate is about 50 per 100,000. Ours is heading, or it's over 200 per 100,000. And we're higher than the UK, higher than Australia, higher than Canada and other, you know, comparative countries.
E kite ana tātou I ngā whenua tāwāhi, pērā I a Sweden, I a Finland, I a Horana, wera whenua, e heke iho ana te namo o ngā mauhere kei roto I o rātou whare herehere.
Eita Jackson e tikana ki te wakamai I te parimata waka aumanu.
Certainly beginning with restorative justice and meaningful rehabilitation programs would be a positive first step.
Eita nā no, me titiro tātou ki te pūtake o te mai kino I te tuatai. Ā-ākoa I tono atu a te karere ki te kōrero atu ki te minita arapautama a Judith Collins kia tuku tauaki rānei, auari ake. Eruera Rerekura, te karere.